ishiramo rya Regideso ririko rirasubiriza ivyuma vy'amatara kwibarabara ry'igihugu nimero imwe uhereye kuri Gare du Nord gushika ku Kirimba kwa Ntare. Umuyobozi mukuru wa Regideso Albert Manigomba yatumenyesheje igituma bariko barakora ico gikogwa mu gihe ivyari bihasanzwe atakiringo kirekire byari bihamaze.
Twivuza cyane kuba turatsa ayo mabarabara twabaye turifashisha amapoto kwa tusanye dufise mu bubiko niyo twabaye turakoresha. Ubu rero ko ayo mapoto twakoresheje yashitse twaye duhitamo kuyakura kuyasubiriza ayo twari twabaye turasha kwa dufise mu bubiko dushiraho mashasha kuko uteruja ukirimba aho mukuru bakorera n'ahantu hambaye cyane hakunda guca abakuru b'ibihugu ingenzi nyinshi urumva hotetweza kwashira ibintu byiza cyane ntacyo twabineguye ajya yandi gusa tugomba gushyiraho ibintu byiza kubera uja aho umukuru bakorera n'ahantu hakwiye kubahwa hategeza kujya ibintu byiza kurusha ibyo dushyira ahandi najya tuko turakuraho tuzoyasubiriza tuzoyatwara ahandi tuyatware mu yandi mabarabara mugabo nayo nyine tuzoyasiga tubisimo tuzoyasiga se neza cyane kuko yari amaze iminsi ari mu bubiko ari usanga haragiye ko isiruye mu minsi nayo tuzoyasubiriza tuyasubiza irangi rishasha kugira ngo nyine ase neza aho muzosanga amapoto yose ari ku mabarabara asize amarangi ari meza cyane.
Albert Manigomba yaboneyeho n'akaryo ko gutanga itandukaniro hagati y'amatara yahahora nayo ishirahamwe arongoye ariko arashiraho muri kino gihe yuko vyonagorana uko abasuma boyiba.
Abatarya gihe bakoresha umucano uvuye kuzuba no kuvuza harimo amabateri barayivye mugabo ubu ibyo tuko turakoresha dukoresha amatara ya Regideso ayava mu ngomero nta mabatera hari uba nta batera zoza kwiga kwiba nta pano bazoza kwiba pano solaire twe rero dukoresha amatara ya Regideso directement ayo nk'ikintu bwo kwiba ndibaza ni nkijya rya tara rijya naryo nayo giba ntiyoronka hari gurisha ko nta nacyo yo mumarira.
Abanyagisagara baganiriye na BTV barashima ico gikogwa cyo kumurikira igisagara bakamenyesha ko kizofasha kugabanya abasuma bakunda kwikika mukiza mukizime.